Bakwethu siyathokoza ukuba nasidibane lamhlanje ekuseni sikhuluma ngelizwi lenkosi igama lami ngumfundisi uNdlovu ngikhangele ugatsha olukhangele ngothumo lwevangeli umhlaba wonke udaba lwengilosi ezintathu okumele luhambe umhlaba wonke khona lapha esikhona kobulawayo chaphela kwezindawo fika eLimpopo fika kuZambezi chaphele ngitsho langaphetsheya kolwandle yomsebenzi uNkulunkulu asinike wona ngizakhuluma ke ngiyame kukhona oko ngoba leli viki ngelokukhuthazana lokukhumbuzana ubana silothumo esiluphiweyo okumele luye phambili isihloko engizakhuluma ngimphezulu kwaso sithi sona wena usameleleni wena kuyini osakumeleleyo what are you waiting for ngesilungu Sikhangele eBhayibhelini encwadini kaMathewu sahluko ngesika 25 ngizabala ngisukela evesini lika 24 ngisiya kwelika 30 ithi iBhayibheli kodwa kweza leyo eyayamukele amadola alikhulu yathi inkosi bengisazi ukuthi ungumuntu olukhuni uvuna lapho ongahlanyelanga khona ubutha lapho ungahlakazanga khona ngesaba ngasuka ngayifihla imali yakho emhlabathini khangela nanku okwakho verse 26 kodwa inkosi yayo yaphendula yathi kiyo nceku embi lelivila ngoba lelesilungu elesizulu lithulana nceku embi levila phayo nceku embi lelivila ubusazi ukuthi ngivuna lapho ngingahlanyelanga khona ngibutha lapho ngingahlakazanga khona na Ngakho ke ngabe ubekile imali yami ebhanga ukuze kufikeni kwami ngamukele okwami kanye lenzalo belenzuzo yakho. Mamukeni imali linike yena olamakhulu alichumi ngoba ilola lo olakho uzawuphiwa ekwande kodwa ongelakho uzakwamukwa lalokho alakho. Leyo nceku engasizilutho iphoseleni emnyameni ongaphandle kuzoba khona lapho ukukhala lokugqekwa ukugedla amazinyo uJesu lapha hlobo zami ukhuluma umfanekiso encwadini kaMathewu 25 mfanekiso wokuba inkosi ethile yaya ezweni elikhatshana yanika amathalenta izinceku zayo umunye yamnika amahlanu 5 umunye yamnika amabili 2 umunye yamnika ithalenta elilodwa Ngizakhuluma kakhulu ngeyame kulo owaphiwa elilodwa laba babili oqala amahlanu ozuza amayali amahlanu kwaba lichumi mabili amanye amabili aba mane amathalenta ayesela kodwa lo owaphiwe elilodwa kuthiwa waligqibela ngo 1977 lo 1978 labo bena abasebethungulule lizakhumbula ukuthi kwakule kwakulomsakazo eZambia leMozambique elusaka leMaputo wawubiza abantu amajaha lezintombi abasebeqinile abanewethu kubana wena usahlaleleni kwakuyisikhathi sokubana kulelwe ilizwe leZimbabwe mina lamhlanje hlobo zami ethandekayo umbuzo engubuza ukuthi wena usahlaleleni Ngikhuluma ngombuso kaJesu ozayo masinyane. Ikhuluma ngeflag kaEmmanuel, flag kaJesu, iflag elegazi. Umbuso osusondele, ngibuza omama labo baba, amajaha lezintombi, ubana wena usahlaleleni. Kesibuyele endabeni yethu esikhulume ngayo. Inceku le eyayiphiwe italenta elilodwa yaya yaligqibela. Yekelani ngingakafika khatshana ngihle ngichasise ukuthi ungabala uMathewu 24 ungakafika ku 25 uJesu ukhuluma ngezibonakaliso zokuza kwakhe kwesibili uhlezi entabeni yemhlwathi esibiza ukuthi Mount Olivet noma iMount of Olives lapho asukela khona uJesu kulapha akhuluma khona ngale indaba kuMathewu 24 ibale ngekhaya uyizwisise emlaleli uJesu ke uyalandisa izinto esizakwenzakala andubana eze khuluma ngezimpi lamahungahunga ezimpi khuluma ngemkhuhlane khuluma ngokuphola kothando abaprofeti bamanga abanengi abaza kudukisa abanengi Angilas kathi sobana ngingene ngokujula hamba uyibala indaba kodwa ngifuna ukwendlalela ukuthi uzwisise ubana ku chapter 25 uJesu sekhuluma ngokuthi abantu abamlindeleyo kumele babe lesimilo esinjani kumele silinde kanjani silinda sihlezi yini kumbe kumele kube khona esikwenzayo ungabala incwadi yamaHebheru ngu 10 iverse ngu 35 uJesu ukhuluma ngokuthi lapha ngenceku yakhe uPaul ukuthi kumele sisebenze inkosi ize ibuye kakhangelelanga ukubana hlobo zama ethandekayo nxa sibona izibonakaliso zigcwaliseka sihlale sitipekle singabile indaba lomsebenzi wakhe uJesu khangelele ubana kumele umsebenzi wakhe wenziwe yikho ukukhangeleleyo encwadini kaMathewu ngu 25 Izolo bengikhuluma lomunye sikwenye indawo lapho okugcinwa khona bethu asebethule lo basebelele uthi yena ha mfundisi izimfa zigcwele kangaka ngithi kuye okuza kwenza ukuthi izimfa ziphele yikubana wena lami sisukume sishumayele udaba lwengilosi ezintathu kubo bonke abakhileyo emhlabeni abanye bangathi mfundisi yini udaba lwengilosi ezintathu lutholakala encwadini ekaSambulo incwadi yokugcina eBhayibhelini uSambulo ng14 indima ka6 usiya kwelika12 kulapho kulodaba lwengilosi ezintathu ngizazama ukubana ngamafitshane ngilusonge loludaba olokuqala luthi lona mesabeni uJehova ngoba isikhathi sokwasulelwa sesifikile olwesibili luthi lona liwile iBhayibheloni imfundiso zamanga ezidukise abantu olwesithathu luthi abantu bangamukeli uPaul esilo ngifuna ukugcizelela hlobo ezithandekayo ukubana okuzaletha ukuphela komhlaba lokugqitshwa kwembali yomhlaba kasompi ebukhona na eUkraine le Russia kodwa kuzaletha abanye bathi bona hayi mhlambe kuyaba le MP yomhlaba yesithathu hayi hlobo zamethandekayo ngithanda ukuthi ngincedise ukuthi akuzukuba le MP yomhlaba esithathu into esiza kwenzakala kumele yenzakale ukuthi masinyane uJesu kumele aqhamuke aze ngobukhosi bakhe anqanele umsebenzi wezandla zakhe ababuthe abakhethiweyo emagumbini amane umhlaba nqa ubala incwadi kaMathewu 24 iverse ngu 14 uthi leli vangeli lombuso liyakushinyayelwa ezizweni zonke libe ngufakazi bese kufika ukuphela iyo indaba engikhuluma ngayo namhlanje ekuseni hlobo ethandekayo ukubana wena lami kasisukume senze umsebenzi kaJehova sitshele abantu abafela esonweni ukubana khalisani icilongo kakhulu ngoba uJesu uyeza futhi iBhayibheli isitshela ke ukuthi lindoda yagqibela italenta emhlabathini kungenzakala hlobo sami esithandeka ukubana lawe lapho ngizwa ukhona uligqibele italenta okusobala okusegcekeni ukubana thina sonke ngamunye ngamunye uNkulunkulu ufakile uJesu ufakile italenta okumele ulisebenzise ngoba uthi umfanekiso inkosi le yahamba yaya ezweni elikhatshana isibaphile amathalenta ilola lo ngokwenelisa kwakhe ilola lo ngamandla akhe ilola lo ngendlela angasebenza ngayo yaya ke ezweni elikhatshana ithilizwi isikhambe khona le yabuya yaphenduka lokhu kutshoni hlobo ethandekayo kutsho ukuthi ngeqiniso kodwa qiniso uYesu uyeza futhi leka sindaba ediniweyo kasindaba ephelelwe ngumphako indaba yalesisikhathi nxa abantu lamhlanje besifa njengempukane uJeremiah umprofeti kwenye indawo uthi yena Bizani abantu abazi kulila, bizani omama abazi kukhala, ngoba ukufa kungenile ngamawindi ezindlini zethu, kwathatha abadala, kwathatha abantwana, yebo kambe iCovid ibuyile yathatha abathandekayo bethu, nalamhlanje abantu bayafa hlobo ethandekayo ngendlela emangalisayo. Yikho kuqakathekile ukuthi wena lami sisukume, simemezele ubana umbuso kaYesu usondele, abantu kabalungele umbuso kaYesu osondeleyo oseduzane. Ungaligqibeli italenta iNkosi ekunike lona. Ngiyabuza ukuthi elakho italenta ulisebenzisani. Ufuna ukuthi mphinde ukuthi nxa ufunde incwadi kaDaniel 2 isahluko sono siyana uDaniel chapter 2 uyakhuluma ukuthi nxa sufika esithombeni sono sene saphepho uNebukadnezar, nxa ukhangela emazwaneni kuhlangene insimbi lodaka, ithi iBhayibheli ilitshe elabuya lingahlethunwa ngamuntu lashaya isithombe ezinyaweni lasichubuza. Ngithi kubana umbuso ka Yesu ususondele, umbuso kaJesu useduzane, kodwa bakhona phakathi kwethu abathethe amathalenta bagqibela emhlabathini bazihlalela bakhohlwa ngawo. Ngilapha ekuseni ubana ngikukhumbuze ongizwa ukhona, thandazwe ngilawo ukubana nxa ngihlala phansi, nxa ngigqiba le inkulumo, nxa ngigqiba le intshumayelo, usukume ngoba kawubizwa iradio eselusaka loba emaputo, ubizwa iradio yasezulwini kaJesu. Ubana sukuma baba, sukuma mama, sukuma mntomutsha, uhambise udaba lwengilosi ezintathu. Lindoda eyahlala yagqibela italenta, iBhayibheli liyasitshela ukuthi nxa iNkosi sisiza iyabonga lo owenze kuhle ngamathalenta amahlanu, ngoba wazuza amanye amahlanu. Iyabonga lo owenze kuhle ngamathalenta amabili, ngoba wazuza amanye amabili. Kodwa kayizange ithokoze ngale inceku eyadla ubana amathalenta ayo iwasebenzise, eyagqibela amathalenta enxa ikhuluma ngomlomo wayo iyatsho ukuthi ngiyakwazi iNkosi ukuthi ngumuntu olukhuni, uvuna lapho ongahlanyelanga khona. Hlobo zami ezithandekayo, ngithanda ukuthi ngithi kuwe lamhlanje, akula muntu oza kungena embusweni wezulu ogqibele amathalenta. Akula muntu ozangena emzini ngamasango ongazange asebenzele omunye umuntu, ongazihluphanga ngabantu abafele esonweni, ngoba iagenda kaJesu ngabantu abafele esonweni. Into eqakathekileyo enza uJesu angalali, into engalalisa uJesu ngabantu abafele esonweni, abantu abafa bengalazi ivangeli. Uthena kuyizikhele umprofethi, kungani uza kufa umuntu omubi? Kangithokozi ngokufa kwesoni, kangithokozi ngabantu abafele esonweni. Lapha lamhlanje ukuthi ngithi kuwe, amathalenta uThixo awanike ezandleni zakho afake emsebenzini kaNkulunkulu, ungawagqibeli ngaphansi komhlabathi. UThixo ngabe kuphile imali, faka ezandleni zomsebenzi kaNkulunkulu. Kuphile izimota, faka ezandleni zomsebenzi kaNkulunkulu. Kuphile isikhathi, kuphile ingqondo, faka ezandleni zomsebenzi kaNkulunkulu. UMartin Luther kwelinye ilanga uthi konke, konke engubutheleleyo ngakwenza kwaba ngakwami kungilahlekele. Konke, kodwa lokho engubeke kuJesu ngilakho kuze kube naphakade. Kangisho hlobo ethandeka ukuthi akumele angasebenzela imuli zethu, lingangizwa kubi, haa, kodwa engikutshoyo ikubana kumele kube khona isikhathi osinika uJesu, kumele kube khona okufaka emsebenzini kaNkulunkulu. Kalingapheli iviki, qale ngelanga, lingapheli ilanga ungakhulumanga ngoJesu, iNkosi ezamasinyane. Akungapheli iviki, akungapheli inyanga, akudingi ukuthi ume nje njengami lapha esidulini uchumayele. Ungafaka ugwalo olukhuluma ngoJesu ezandleni zomuntu, ungafaka ukudla ethebulini yomuntu olambileyo. Ungancedisa abayanga italenta uThixo alibeke ezandleni zakho, uzabuzwa ngalo ngomsebenzi wakhe. Ngilapha lamhlanje ukukhuthaza lokubiza lokuhlaba ijekiseni yasezulwini eka moya oyincwele. Nga ngikhuluma ngapha kwelakithi, liyakwazi uphondo abakhulele emakhaya ukuthi ogogo babesiza lophondo ngelesanye isikhathi bana basincedise ngophondo. Ngilapha ukukhuluma ngophondo luka Jesu ukuthi umoya oyingcwele akangene akuhlabi ijekiseni akufaka uphondo lwasezulwini oluza kwenza ungaze wahlala. UJeremaya uthi yena ngangifisa ukuthi ngithule kodwa leli lizwi linjengomlilo emathanjeni ami. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu abasele umlilo emathanjeni akho ngomsebenzi kaNkulunkulu. Hlobo sami esithandekayo, sibuze ukuthi umbuzo uNkulunkulu uthi Nkosi mina ufuna ngenzeni. Kuyini Nkosi okubeka ezandleni zami, ngoba kukhona okubekiweyo ezandleni zakho okumele kusebenzise emsebenzini kaNkulunkulu. Khuluma senze nje ngimi lapha ubuyabuya uSeptember siya enkayi bana siye kwakha isikolo esiza kuncedisa abantwana ukuthi babe ngabantwana abalusizo kulomhlaba lasemhlabeni ozayo. Kuyini wena ozakwenza kulomsebenzi? Siya enkayi bana siyeshumayela ivangeli udaba lwengilosi ezintathu. Kuyini ozakwenza wena emsebenzini kaNkulunkulu? Uzakuhlala yini? Usahlaleleni, usameleleni? Kuyini ofuna ukuthi kubone ongakakuboni? Kuyini ofuna ukuzwa ongakakuzwa? Kuyini esisakumeleleyo hlobo ezithandekayo? Singcwaba abafo wethu ngabodade wethu imihla namalanga, koze kube nini? Akumelanga sihlabele ingoma ethi Nkosi sokuba nini ungafikile nxa singasebenzi. Balibhuku othiwa ngu-Christian Service khuluma ngamabala amathathu, ngithi mina ngo W abathathu, WWW abathathu, uthiyena watch, wait and work. Watch, wait and work. Nxa sisalindele uJesu ozayo kumele silinde siqaphele. Simlinde uJesu siphinde sisebenze. Ngifuna ukuthi ngithi mina hlobo zami ezithandekayo, indoda le eyabeka italenta kuthe kiyo ncekwembi levilaphaya, kawufisa ukuzwa amazwi anjalo esiza kuwe. Ncekwembi lelivila, ncekwembi levilaphaya, amazwi esifisa ukuwezwa kumsindisi wethu othandekayo nguJesu. Ngathi ncekwendle ethembekileyo, uthembeke ezintweni ezincane, ngiza kubeka phezu kwezinto ezinkulu. Kulabantu abazabuya kwelinye ilanga bathi, mfundisi Ndlovu, nansi yonke imfuyo yami, konke kwami ngifuna ukubana ngubeke emsebenzini kaNkulunkulu. Bese lisithi lizwi, isikhathi sokusebenza sesidlulile. Gcina izinto zakho, gcina imali yakho, gcina isikhathi sakho, gcina imfundo yakho, ngoba walile ukuyibeka emsebenzini kaJehova. Ithi ingoma ka-116, uthwele amahlamvu kala sithelo ngoJesu. Usihlalele kahle, kawulandaba loJesu. Uphakathi kokudinga imfuyo yezwe, akulanto embi kubana sidinge inzuzo yabantwabethu, kodwa kulento embi ngokubana ufake ingqondo yakho yonke lamandla akho wonke kulezi zinto, ukhohlwe ngoJesu. Indoda ehlakaniphileyo uSolomon uthi kuyizeleze, ngesilungu uthi vanity of vanities. Uzakubona kwelinye ilanga ukuthi konke kuyizeleze. Asisoze sisuke lalutho lapha emhlabeni, kasibuya ngalalutho. Esisithi thina kuligugu lamhlanje emhlabeni lapha izibi ezimelele ukutsha ngomlilo. Konke siligugu esibambelele kikho. Ngiyakunxusa hlobo sami lamhlanje, ngubiza bana suguma. Suguma. Gululuto ongalwenza. Gululuto ongalwenza. Ungahlali uthi mina ngingenze lutho. Yekela izaba zobuvila. Yekela izaba zobuvila. Yekela izaba lobunke lokuyekethisa umsebenzi kaJehova. UJesu ufuna ubana sisebenze ehlobo ezithandekayo. Namhlanje ekuseni ngilapha ngiphethe iJackson yasezulwini. Jackson evusa abantu abaleleyo abathi Nkosi ngicela ukuthi ungiphathise. Ngicela Nkosi ukuthi unihlabe ngeJackson yezulu. Ngicela ukubana Nkosi unike uphondo lwasezulwini oluzakwenza ngingahlali, ngingahlaliseki. Singakwenza lokho uJesu uzabuya. Ngifuna ukulibuza bandle ekuseni. Liyafuna yini uJesu abuye? Umbuzo wakho na impendulo kuwe. Yafuna yini uJesu abuye? Abanye bethu kasifuni uJesu abuye. Asifuni. Uthi wena mana ngiqale ngichade khona ezabuya. Emana ngiqale ngiqede kwami Jesu mana. Bakhona abantu abangamisa uJesu bathi mana Jesu ngabuyi. Sisafuna ukuqedisa. Xa sifuna uJesu abuye hlobo zami. Asingayihlabeli ingoma ethi Nkosi sekobanini singasebenzanga. Wena lami asisukume senze umsebenzi kaJehova. Sigcwalise uthumo lwenkosi angabi khona ozasala ethi kezwanga ngoba leli vangeli lombuso kumele lishunyayelwe ezizweni zonke. Libe ngufakaze kwande kufika kuphela. Akuthi konke okuphilayo phakamise udaba lwengilosi ezintathu. Imota yakho layo kayiphakamise udaba lwengilosi ezintathu. Ingcebo uJehova akunike yona kayiphakamise udaba lwengilosi ezintathu. Impilo yakho, isikhathi sakho, amathalenta akho abeke ezandleni zikaJesu. Martin Luther ngilitshelile uthena konke engazambana ngizigodlele khona. Konke ngugodlileyo, konke ngubutheleleyo kungilahlekele. Kodwa konke engunikele kuJesu ngilakho kube naphakade. Ngifuna ukukhuleka lo muntu othi Nkosi, ngifuna kuba ingxenye yokugqithiswa komsebenzi wakho. Ngomsebenzi luzaphela. Uzaphela hlobo ethandekayo. Lobu khona loba kawukho uzaphela kodwa kuyisibusiso lentshukuntshe emangalisayo ukuthi wena lami sibizwe bona sisebenze kunye lo Yesu. Sibeke izipho zethu. Sibeke amandla ethu. Sibeke inotho yethu. Sibeke ingcebo yethu emsebenzini kaJehova uhambisa udaba lwengilosi ezintathu emhlabeni wonke jikelele. Funa ukukhuleka lawo ekuseni. Nkosi, ngicela ubana ngibe ingxenye yalabo abazasukuma. Hatshi amavila, hatshi abahlezi abathe pekle, hatshi abalezaba, lazo zonke izinto lokuzenzisa konke okugcweleyo. Kodwa labo abathi Jesu yiza masinyane. Funa ubana ngikhuleke lawo. Khonapho khona kasithandaze. Sinikele impilo yethu nenhliziyo zethu esandleni sikaJesu. Jesu othandekayo, siyabonga. Sitshele uthumo olumangalisayo bana sihambise umsebenzi wakho. Fakile kithi ingcebo, fakile amathalenta, fakile into eziningi, abanye ngabashumayela, abanye ngotitshala, abanye ngomakanika. Lapho sibeke khona, cela Nkosi sibe izibani, sikhanyise, sikumele, sikhanye lapho esikhona. Udumo lonke lube ngolwakho. Masinyane nje likhala icilongo usithathe siye ekhaya. Ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Hlobo ezithandekayo, mlima kuphathisi, asukume senze umsebenzi. Masinyane icilongo liza kukhala. Impi iza kuphela. Abafayo bangabe besafa kube naphakathi. Ingoma itsho njalo, Inkosi ifikile emnyango. Yathwala isiphambano. Izibonakaliso ziyasitshela manje abalungileyo bazabuthwa yiyo. Nkosi libusise. Amen.